Fasoden ɲuman labɛn tun ma sera, fasoden ɲuman ka wuli an ka baara, fasoden ɲuman bi sɔrɔ baara la dɛ, yɛlɛma hɔrɔnya bi sɔrɔ baara la, kotɔkotigiya bi sɔrɔ baara la. Nka wuli an ka dɔ kɛ. Mali sɛnɛkɛlaw ani Mali mɔnikɛlaw,
aw ni baara.
Ko Mali bagangɛnnaw ani Mali jagokɛlaw,
aw ni baara.
Mali sɛnɛkɛlaw ani Mali mɔlikɛlaw,
aw ni baara.
Ko Mali bagangɛnnaw ani Mali jagokɛlaw,
aw ni baara.
Yɛrɛma furucini ye mago ye, jɔpɛ ni hala ngarɛ ni gɔlɛn, a ye tuma jara tina shikhal, sɛnɛkɛlaw ani Mali mɔnikɛlaw,
aw ni baara.
Ko Mali bagangɛnnaw ani Mali jagokɛlaw,
aw ni baara.
An ka wuli an ka baara, wuli an ka dɔ kɛ. Nka wuli an ka baara, nka wuli an ka dɔ kɛ.
And chasing fireflies. Beautiful tragedy, who I wasn't me. Yeah, yeah.
So this is at the top of Mount McGuire. I don't know whether you can see too much because of the sun, but there we go. There we have a little lady who's hiked up. Mount McGuire. Yes, you have. You've seen some amazing views, little lady, for a 4 month old baby. Some beautiful beaches, some beautiful mountains. Yeah. There's little Nalash. And then maybe you can see, might be a bit too sunny, but you got the Olympic Mountains, right? The Olympics over there. And a band of fog. And there's some peaks over on the left there. Which is pretty nice.
Easier, babe. Easier to be me. Hard to believe. I feel like the world fell from my feet. Gave up on myself. You didn't give up on me. Let myself go home. You were still there. Like coming home. Coming up for air. Yeah, yeah. You make it easier to be. Easier to be. To believe, you make it easy, easier to be, to be.